Hello, hello, hello. Kupina weplapen kona wona wonke la makumba 12 omhlaba. Sikhona, silapho okhona, lapho okhona, sikhona si media. Sukuyo yonke indawo njenge corona. Sani bonani. Makubuya qala uba kulo muzi wethu. We are welcome and please subscribe. Umsakazi uDineo Ranaka. Kubiwa ukuthi lowo nguyise wengane yakhe noyengumnyeni wakhe uClass Pesha esebahlukana naye umfuna 500,000 rands ngezinsolo zokumhlukumeza. Lokhu kungemva kokuba umdidiyeli we-TV esole ku-WhatsApp status nasezingxoxweni ku-podcast and chill with MacG ukuthi uPesha wamshaya kwezinye zezingxabano zasekhaya emzini wabo womshado waseTswana ngonyaka ophelile. Local publication iveze ukuthi uDineo Ranaka esalinde ukudivorsa umnyeni wakhe esebahlukana naye uClass James Pesha sekuvele kwashuba ngemva kokuba uPesha esemfuna u500,000. Le ncwadi iphinde yengeza ngokuthi uRanaka waposta kuWhatsApp isithombe zakhe zokuthi uPesha wamshaya wathi isigameko senzeka ngemva kwa 7 months beshadile. Umnyeni wakhe ngusomabhizinisi nonjiniyela ukuchithile ukushuwa uRanaka futhi ufuna ahoxise lezi zinsolo futhi axolise kuye njengoba izinsolo zokumhlukumeza zimoshe isithunzi sakhe. Kubi kwakuthi ufaka amaphepha enkantolo enkulu yaseGoli ngesonto eledlule aveza ukuthi uRanaka wafaka ama-status amaningi kuWhatsApp ngo-October 14 ngonyaka odlule lapho ethi uncamela ukufaka isehlukaniso kunokuba ahlukunyezwe. Ngincamela ukuthola incwadi esehlukaniswe kunokuthi ngibe nesitifiketi sokushona ngaphambi kwesikhathi. Angikholwa ukuthi ngashada nendoda enamandla okungibulala futhi yenze ukufa kwami kube sengathi kungenxa yami. Ngokombiko, uRanaka wenze isitatimende azi ukuthi zingamanga ngoba akakaze aboshwe futhi wabekwa icala lokumshaya. Uthe abameli bakhe bayabhalele uRanaka incwadi esicelo sakhe ngo-October 14 nyakenye bemnyalela ukuthi ahoxise isimo sakhe axolise kuyena kodwa wenqaba. Lokhu uthe kumenze wangakwazi ukwenza lutho ngaphandle kokuba asondelane nenkantolo ukuze athole usizo. Umama wezingane ezintathu wethu seumzansi ngo-April walonyaka ngesikhathi eveza ukuthi washaywa ngowaye ngumnyeni wakhe uClass Pesha esiqeshini se-podcast. Waphinde waveza ukuthi ushade noPesha ngo-January 2020. Umsakazi uthe wamlume ngalweni izivikela futhi ucele inkantolo ukuthi isichithe isicelo sikaPesha nezindleko. Phansi kwadlemba kudla eqeleni yalwazi udaba mina. Sengihembe.